Anginankinga nawe. Yilanga ngo 5 o'clock namhlanje. Khomisa umandla endoda uthi indoda nawe. Umkhombisa emehlweni.
Prudence, ngithepanga la.
Mathebeth kune nkinga lafikhaya.
Wosana ndini, umthetho akho uzwa, uthanga uya kusenza silele, ubuya kusenza silele.
Sala kanjani?
Asa,
ngikubona uhlaba
nje. Uhlaba.